Jalisthandwa sami kuzawuqhakutshinga abantwana bedlala amanye amadoda andibuza ntoyiki na ngoba kaloku umntu uthathwa komnye umuntu amanye amadoda andibuza ntoyiki na ngoba kaloku umntu uthathwa komnye umuntu Owami Ndiyamazi andifuni nongozo
Jamtema.